Yes, ni teka rigeretse kuri ndi kongera kubana nawe nshuti mugenzi wigano bica kuri Ndundi TV. Ndaguhaye mwaramutse icanke mwiriwe bivanye nawe herere muri kano kanya. Nkuko ubizi je nitwa Allen the Real. Iyi ni Ndundi TV ya mihari kugira ngo ikuzanire bimwe mu biriko biravugwa hijya nino na cyane cyane more interviews, more creativities. Urabizi neza yuko jewe na mama hari kugira ngo ndakwereke zimwe mu mpano yamaranda nakwereke na bamwe mu bantu bafise icyo bamaze mu iterambere ry'umuziki w'urundi na cyane cyane muri bino bintu bigenda biraca ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni tariki 18 ushaka kuca wibaza nti mbega ni giki kinzinduye ahano ni giki gitumye jewe mfata mike kugira ngo ndakubwire bimwe mu biriko biravugwa hijya nino. Kirikou niwe yavuze ati ntugacire urubanza ifoto bivanye na cadre irimo. Twokubaka ibiraro biduhuza hakubaka ibihome bidutanya. Sadbino yavuze ati tutagiye hamwe bizotugora kugira ngo dushike ku iterambere yabishize kuri Twitter. Big Fizzo nawe haciye imisi atari myinshi cyane ararivumera ati abarinzi nitutaja hamwe ntacyo tuzoshikako. Twubake urukundo, twubake ibiduhuza hakubaka ibidutanya. Ego mini vyukuri kandi niko bimeze. Hari indirimbo nyinshi zigenda zirasohoka, hari abarinzi benshi bagenda barasohoka. Urabonye aho Big Fizzo yagiye arapostinga bamwe abarinzi ariko baraza nka kino gihe. Ni vyari bisanzwe bimenyerewe aho muri rimwe muri Bantu Boy ashora gupostinga muri rimwe muri Empire Avenue cyangwa muri rimwe muri Empire Avenue akandika ku muri rimwe wa Bantu Boy. Vyarabonetse Kirikou na DramaT aho bavuga ku ndirimbo ya Miss Erica ari kumwe na Belle9ice. Hari bivugwa kuri abo bigeme babiri yamara sivyo naje kukubwira muri kano kanya. Ariko kuri icyo kintu bakoze cyakweretse iki? Twibukanye neza yuko naje kukikubwira hano ubwo DramaT ya posting indirimbo akemeza yuko iryoshe akanashira kuri statut akanakubita muri commentaire cyo kimwe Kirikou na ubwo yashira kuri statut aravuga ati kameze fresh my sister big up sana. Byarabonetse Miss Erica we aranaje muri commentaire kuri YouTube arakomanta ku ndirimbo z'abandi bantu biriko bironekana Belle9ice nawe nyene ku bandi bantu arazaga komanta bikajyoha bikagenda neza. Ntibyari bimenyerewe cyane. Oya namba ntibyari bimenyerewe. Bwira mugenza wa harati ntibyari bimenyerewe. Big Fizzo gupostinga indirimbo irimo satbi. Oya namba je ntabyo nanibwigere mbona. Ariko kuri uno munsi itariki 18 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turimo wa 2020. Ne Big Fizzo yashira kuri stati iwe yagize ati one day by Mt Number One X satbi. Acyashira ko emoji ikwereka link imanuka nkuko uri kurebona kuri noeka. Byanteye kwibaza ariko ntivyanteye gushika kure mu kwibaza ariko naciye niyumvira nti mbega vya bindi duhora twigisha baba ndi badukurikirana mbega vya bindi duhora tubwira abaririmvyi baba ndi duhora tubwira abafan bo muziki w'Uburundi vya bindi duhora twigisha amenyesha makuru kuja hamwe kubaka ibiduhuza kugira ngo tumenye abo tugomba guteza imbere vyo ntivyo babiriko birashika ku ngiro. Nivyo kure abaririmvyi benshi baravuga ati amikal niko ari ikintu cama kiduhuza twese. Amikal nije hamwe kujya homeo yaje biratandukanye nuko abandi bahabaye yamara homeo arazi struggle tugenda turahura nazo arazi ngora n'abaririmbye tugenda turahura nazo bizokoroha cyane kugira ngo amenye ahagomba gukosora n'ica agomba gukora nababanyamitahe bamenya aho tugomba gufashwa kuko nitwaja hamwe tuzomenye uko tubatera kamo kamwe turi bantu barenga 10 hagutera kamo uri umuntu umwe ukagwanywa n'abandi. Waravyumvise ubwo Big Fizzo yavuga ati umukuru w'igihugu canke leta mvye leta nkozi nifata ingingo kugira ngo umuziki w'urundi uvuge ku rugero rushemeye. Oya namba nitwa kwifuza yuko bazimwe imiziki y'abandi kuko natwe turakeneye kuvuzwa hanze nk'uko muri rimvya ryohego yo bamuvugije mu Rwanda, Nigeria, Tanzania, Uganda n'ahandi. Erega nabo barakeneye kwibona bavugijwe ngaha ariko nabo nibabibona babibone nk'igitangaro babibone nk'ibintu biba rimwe mu mwaka canke gake mu kwezi. Nkuko natwe bidushikira uwibonye hariya akavumera agakomendura akavuga ati ego me ndiko ndashika ku rugero. Big Fizzo gupostinga iyo statut vyerekanye urundi rukundo vyerekanye ukutagira inzigo vyerekanye umutima wo kugira ngo abikore kuko ni benshi bashobora kuhabwa link canke kuyibona ntiyumviremo no kuyishira kuri statut. Nivyo kuri statut ntiyarishemeye ko uvuga ati ndahejeje yamara washimye gupostinga canke gusupportinga. Ni vyiza yuko yo cyashira kuri gwa rubuga afise aba followers barenga 100,000 bamukurikira. Warubizi ko Big Fizzo afise aba followers barenga 100,000 ku rubuga rwa Facebook ariko abashize ko like n'abantu bagera mu 50,000 baba ba 60,000 ariko abantu 100,000 bose barabona post yiwe bajya abantu nibabona link biraza kubafasha cyane kuza gushigikira. Ivyo navyo nkaba nagize umutima nti mbega nka hamwe Satbi nawe yocagira ka gest indirimbo ya Dojo San ari kumwe na Farias akacayi posting ko we wakunda gukoresha imboga ngurukana bumenye gusumbya stati vyogira ico vyunguye hari rindi shusho vyozana mbega we nk'umukunzi ubonye ico kintu Big Fizzo yakoze even atagishize ku mbuga ngurukana bumenyizi yiwe zijya dusanzwe tumenyereye hari ico vyofasha navyo ngiraraza kubikora je banyita Allen the Real ico nipfuza no rukundo reka mukuru ashigikire mutoye mutashigikire mukuru twese dushike ubishoboye wese natwe tuje hamwe nk'abajejwe guteza imbere muziki w'Burundi kugira ngo dushikane ibendera ry'umuziki wacu kure na cyane cyane koko dufise byinshi byo gukora abandi baradusize ntitwemere yuko cyagihe cy'ikasete kidusumbye iterambere ko ryajerekana natwe twiruke nkajyo kuko ngo twese hamwe twemeye kuja hamwe twoshika ko kiduteza imbere nka bene Burundi bene bugabumwe bubakiye mu bumwe Imana igutize amagana n'amafaranga byose mu mahoro iyi ni Ndundi TV Jablesse.